That's the. Did you see that video? You're like a guy that danced to.
Yeah. Oh my god, yeah.
Yung ano na yun? Music na yun?
Yan ba yun?
Yeah.
Picture. 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 Pic